king. Snoop. Da 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 da.
Yes, you get a collection like this, and then you're the...